kodi mwapinjika kumatenda za kuchila chiyembekezo mataya ndi juma ya nkola matenda anu lapezeka. Juma akupezeka ndi mankhwala monga yoni, safi, black seed powder, black seed oil, black seed soap, olive oil, neem soap ndi zina zambiri. Yoni amathana ndi matenda a mchiberekelo, kuchapa chiberekelo, kukamba za safi, amathana ndi matenda monga kutsekula mimba, kufufuma kwa mimba, kudzimbidwa. Ngati muli ndi mimba yayikulu ndipo mukufuna kuphetsa ndi kukhala asumati ndi asilimu, yankho lake ndi juma. Black seed amathana ndi matenda monga kansa, matenda a mtima, sugar, polio komaso stroke, mavuto a periodi, kuchapa kulela, kansa, asma, TB, matenda wopatsirana pogonana, masas, blood pressure. Mukafuna kudziwa zambiri, nambala yawo ndi 0743703985. Ku South Africa kumeneko, ku Malawi Blantyre 0992705976. Mtumikisi wa Allah alayhi wa sallam anati, black seed ndi mankhwala amatenda ena aliwonse kupatula poifa. Rawahu al-Bukhari volume 1 book number 71 hadith number 591. Wassalamu alaikum.